Sayya ta gaskiya annabi nake yi wa ba to nin zan yi ba
Mawla Imamuna Ali shiga lafiya kalau Mawla Luwa